It's Mega Grace on Vuma FM. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithibamba sengiyavala ekuseni. Bamba sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekuseni. Bamba sengiyavala. Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje ngevesi elilodwa nje bese uqala usuku lwakho, uqala iMonday yakho, Ephesians chapter 6 verse 13. Ngakho hlomani isikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Nalapho senifeze konke nime. This is the message namhlanje ngicela ukushare nayo before you can start your week. Amazi akhulunywa uPaul. UPaul indoda ehlupheke kanzima, yashawa kanzima, yavalelwe ejele. Ubapostoli abaningi akekho oshawe njengendoda ekuthiwa uPaul. Wavalelwe ejele, wahlutshulwa iy'ngubo zakhe, wancisha ukudla, wahlala enqunu, wahlaliswa phambi kwabantu, wahlanjalazwa, wenziwa ihlazo, waboshwa ejele iminyaka, wahlala emajele isikhathi eside, wahlaliswa nasemakhazeni isikhathi eside. Kodwa simuze ubhala incwadi, kukhona konke akadlule khona nakuzona zonke izimo akabhekene nazo, na wonke amazi akatholile, nokuthuka akathukwe ngakho, ney'nhlamba akayitholile. Simuze khuluma amazwi ethi senikwenze konke, senifeze konke, sekwenzeke konke nakunina. Nenze into eyodwa nje, niqhubeke nime, ningaliphosi ithawula ngoba nakho khona izinto ezingenzeki kahle empilweni yenu. Uthi senifeze konke nje nime. Ngifuna ukukhuluma nomuntu namhlanje kuseno sefuna ukuphosa ithawula ngoba usethandazile, umthandaza uphendulwa, usecelile enkosini kodwa impendulo kayiboni. Usefuna ukuphosa ithawula ngoba ubona ngathi izinto ayihlangana empilweni yakhe, usabathe uhlanganisa lokhu nokuba ihlangane izinto zibheda kakhulu. Ngiyacela kuseno ungaliphosa ithawula, khona into uNkulunkulu akayilungisayo. Ume, ungasheshi ukulahla ithawula, ungasheshi ukuphosa ithawula, khona izinto uNkulunkulu akafuna ukuzenza akayilungisayo. Isekhona into esengalungiseka empilweni yakho, kusekhona okusho uNkulunkulu asengakwenza. Ungasheshi ugive up manje, kuseseduze ukuthi ungaphosa ithawula. Izinto isengashintsha, nendaba yakho isengashintsha, nodaba lakho uNkulunkulu usengaliguqula. Matafula usengawajika uNkulunkulu, athathe osemnyanga ameke emsamu. Ungaqale manje uphosa ithawula, ungaqala uyibulale. Khona into enamandla esengenzeka empilweni yakho. Sekwenzeke konke, sebekukhulumile, sebekuthukile, sebekubize ngamagama, bakubiza ngomabuya emendweni, kodwa ngiyacela ume, ungalahli ithawula. Sebedlale ngawe, bathatha i-advantage yakho, bakubone ngathi umuntu nje ongeyilutho, basho onke amagama kuwe, bakuthembisa izinto ezinkulu bangazenza. Usuyabona ukuthi ngathi mina kwakuyiphutha nokuthi ngiphile nje emhlabeni. Usubona sekungcono ukuthi uvele ufe ngoba ubona ngathi zonke izinto azikhambeli kahle, uNkulunkulu akakuzwa. Ngiyacela namhlanje ubuyelwe yithemba, wazi ukuthi uNkulunkulu usekhona futhi uNkulunkulu sakuthanda. uNkulunkulu namacebo amahle ngawo, amacebo okukuphumelelisa, amacebo okunikeza impilo engcono, neyakho indaba izoshintsha. Yima, ungavumi ukuphosa ithawula, yima until isimo sakho sishintshe. Yima, uNkulunkulu aza uphendula umkhuleko wakho. Lapho senikwenze konke, senikufeze konke, nime. Nibe ngasavumi ukuthi nime, kodwa nime. Nime senishiwe ngabantu bonke, nime noma seni-accuse ngezinto eningazazi, nime noma seniqanjelwa amanga kuthiwa nenze ukuthile ningakwenzanga, kodwa yimani kuKristu, nigxilile. Ngiyacela namhlanje kusenomuzi ukuthi akusavumi ukuthi uvuke emsebenzini, ake uvuke futhi ume, uqhubeke. Bona uNkulunkulu ngeke eshintsheni indaba yakho. Nomuzi ukuthi akusavumi ukuthi uvuke, ufuna nokushiya emsebenzini ngemba izimo obhekele nazo azikuvumeli ukuthi uqhubeke, kodwa ngiyacela namhlanje vuka, uphinde ume futhi, umthembe uNkulunkulu ukuthi ngeke kuphethe kanje empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.